ukuthi ke uphupheni noma kwaphuphani. Na uphupha le nomuntu wesifazane kanti wesilisa, ngidikolosha loyo ulala ngawe. Uma uphupha bakudubula, sezongena izulu kahle kahle. Uma uphupha izinja ngamaphoyisa, kahle lesingathiwa ngamaphoyisa. Waphupha umlilo, kuse kuyicala lokho. Waphupha iy'nkomo zilwa, kunenkinga phakathi kwedlozi zasekhayakini, noma nesikhwama mwakho, manje kusuke kunenkinga kuphi emadlozini. Waphupha ubisi lubila, inhlanhla leyo. Waphupha iy'nyosi zigcwele emzimbeni wakho wonke, isicitho leso, ilumbo lelo. Waphupha amangcoliso agcwele emzimbeni wakho noma uwathinta ngakho izandla. Suke kungena kuwe isicitho senziwa ngomunye umuntu, isicelo wesifazane noma wesilisa. Lo muntu ufika aphazele emthoyi abize igama lakho, ageze ngamanzi athele emthoyi abize igama lakho. Wakulo muntu akuphe ukukhomba ngesikhala, kugwaza ngesikhala, kukhona okugangako obese ubeka la kumese noma entweni engumkhonto bese futhi abize igama lakho. Kunenkinga yamahlaba noma izibhobo, suke khona okugangako ukugwaza kunesikhali uma ngomesa. Kodwa uma kuwesifazane mhlawumbe usuke kugukiwa ingane or usuke ukhulele. Inokunye futhi engangitshela kona, waphupha imali ama-coins inhlanhla. Imali emaphepha kuyashiyana, abanye ibhadi, abanye inhlanhla, kimi inhlanhla. Ngibukele khona ekhaya. Yini futhi engiphendule yona phani, nembhalo enisho ufuna ukubuza ini. Ubuze iphupho eserious, iphupho elicacile. Waphupha esikolweni, nenze ugcine uthwasile noma uyisangoma. Waphupha uthazele abantu noma uthandaza amandla sokangena kuwe la kula. Waphupha usemanzini, either wesifazane ukukhulelwe noma uphupha amagrebisi noma uphupha amafutha noma uphupha umbila usuke ukhulelwe. Ngibukele khona ekhaya. Ngiyangizwa Musa. Uphupha amakhandla amhlophe akhanya ayelo sokhomba inhlanhla ney'thunywa ukuthi ziyahlangana, kukhona into ezibulala ezifuna kuyiletha kuwe. Waphupha imoto, bhokisi lelo, ayijabulele imoto. Jabulela imali. Yini okunye? Hayi, uyinzomtshela. Ngiyanithanda nonke. Lukwani busise. Waphupha sembathisa imhlophe noma isigreen sokhomba iy'thunywa, sokuhlangana yithunywa, sokukhonenza lakho ey'thunyweni, mbukelo khona ekhaya. Ngiyanithanda. Nilale kahle emakhaya. Ngiyanithandazela, ningaphuphi kabi. Lukwani busise. Love you. Bye bye.